Olaba nyirira bwentinga sinaziweza ate bwenaziweza tumundo gebulozi Olaba sula mugetera nenja katolo bwenasula mumasho nye munyonyo Okukola manenze nkola mufiga kubanchi manyi fige tegula bakola Eri abe yogeza ntobulunji babulia nange kati nkubuzo bubimwe